nzvimbo kune iyo imba yo ino ino utsvene ukurba dino kugadziri rai iyo nzvimbo kana ndichiye nda
Shake it out, come on.